Chisi mubuzio Hoyu mubuzio andishupa Sena chitenziwe Kutindelele mubulelo Hoyu mubuzio Kasipewa andishupa Bamu indi pandulite Kutindelele kumuzoyo Chisi mubuzio Hoyu mubuzio andishupa Sena chitenziwe Kutindelele mubulelo Hoyu mubuzio Kasipewa andishupa Bamu indi pandulite Kutindelele kumuzoyo
Imungu wasimubi Wagasiga kulitesu Uzobuya Sena chitenzi mami Kutikari njire ijulu Yesu waga mambila, utabi, utajai, utajitima bambi Oyu mubuzi wa wila, wami yonse yondajita Yesu waga mba kujili jomwe chota na jita Lino piluga unga sambala luo no unga lupewa jete Anga gomena magani, nanga yeya, agumona luo no ntuaga jisi Waga toga umunzi amoyo ujisa Oyu mubuzio
Ichisi mubuzio
Oyu mubuyo gaga
Oyu mubuzio
andishupa
Sena chitenziwe kutindelele mumulelo
Ichisi mubuzio Oyu mubuyo
Kasipewa andishupa
Sena chitenziwe
Mwindi pandulite kutindelele kumuzoyo
Ichisi mubuzio
Ichisi mubuzio
Oyu mubuzio
Oyu mubuzio andishupa
Sena chitenziwe
Sena chitenziwe
Kutindelele
mubulelo
Oyu mubuzio
Oyu mubuzio
Oyu mubuzio
Kasipewa andishupa
Amu indi pandulite
Amu indi pandulite Kutindelele kumuzoyo
Ano nevotema wakasika kulitesu Jagu yuba ila Sena mami chitenziwe Kuti kalinjile julu Jesu waga mwambila Uyandigana kuyanunu lwabupya Enji jaga muzinga kumoyo negotema Bubuti mbondinga mebonde mupati nongo Dayalu alimwi Negotema wanga mubu ya Jesu Imubu yonyo Jesu waga mwambila Uyandigana kupila umenda Akutambula muya usarara noya kuli Jira ichulu eli ya gaga Iswe gaga
Aguko ya nya jesu
Notutigelele
Notutigelele Kujira ichulu
Iya gaga
Kwa lulu la wupya
Iya gaga
Aguko ya nya jesu
Notutigelele
Notutigelele
Iswe
Kujira ichulu
Tubira mumenda
Tubira mumenda
Tukutumide mwami
Tusake mumbula wa jesu Tambula muya usala
Notutigelele Tupira mumenda
Tupira mumenda
Tumutumene mwami
Tusake mumbula wa jesu
Notutigelele
Tambula muya usala
Natagaga
Notutigelele
Bola usambe Kukazibaga bumi Aga kazibangu jesu Kabelele waleza Bola usambe Kukazibaga bumi Aga katibangu jesu Kabelele waleza Kwinda muli jesu malike Watu jana lufutuko Kwinda muli kabelele waleza Watu jana bumi Kwinda muli jesu malike Watu jana lufutuko Kwinda muli kabelele waleza Watu jana bumi Dati tusembe we
Tumira mumenda Tusambe mumula wa jesu
Elo tuyo salalaga
Tambula muya usalalaga Notutiga njire ichulu
Tusambe mumenda
Tupire mumenda
Pire mumenda
Tusambe mumula wa jesu
Tambula muya usalalaga
Tambula muya usalalaga Notutiga njire ichulu
Pire mumenda
Tupire mumenda
Tambula muya usalalaga
Tusambe mumula wa jesu
Elo tuyo pekwa
Tambula muya usalalaga Notutiga njire ichulu
Tupire mumenda
Tupire mumenda
Tupire mumenda
Tusambe mumula wa jesu
Tambula muya usalala
Notutiga njire julu.